Lo mo to man na wa ko last night.